Sanibona bangani makhaya. Namuhla nginiphathele nansi indatshana yethu esihloko sithi isiqhwaga semfene. Ibhalwe nguSihle Duncan Sibiya. Ngelinye ilanga kwakukhona ubaba namadodana akhe amabili bezihlalele bedla izivuno. Waye wathanda ubaba ngoba ayethumeka kanti futhi ayemusiza njalo. Ubaba wathuma ukuthi ahambisele umakhelwane izithelo nemfino ayekade ezivunile ekuseni. Nangempela bathumeka bahamba labafana bakhe. Bathi besahamba endleleni bezwa ngomsindo wawuthusa ushaqisa igazi usuthi. Bebeka phansi izithelo nemifino befuna ukuthatha izizenze zabo. Bavele bethuka boma bebona isilwane esikhulu kangaka imfene. Phela yavele yaxuma, yagxambukela, yavula ukudla izithelo nemifino okukade kukubhasikidi.
Baba, baba!
Behefuzela phezulu.
Sesihlangene nenkulu imfene. Yakuthatha konke ukudla kwamakhelwane busithume khona.
Walalela, wathula ubaba, wadla amathambo engqondo ngecebo lokuthi bangenze njani ukuziphindiselela kuleli bhokolo lemfene. Babuyela abafana endleleni ukuyolutha futhi imfene. Ababuzanga elangeni. Bavele yavela yamemfuzela imfene. Kusho imfene ibheke ngqo kubhasikidi ababe buphethe.
Sikuphathele nako ukudla bhokolondini. Kulungile, liyozeline ngakithi.
Kusho abafana, nangempela yakuthatha ukudla mbumbulu imfene. Kwaphuma inja kababa yokuzingela yayinamandla asabekayo, yayiluma imfene yaze yayibulala. Isifundo, ungabumsukela omunye umuntu ngoba nakho engakwazi ukuzilwela ngoba kawazi amandla akhe ukuthi angakanani. Phela isilo siyawafinyeza amazipho.